Noma efaka ibuko bayamthanda abanye abantwana bese usefaka ibuko uzoba yini udokotela ngasase siyahleka ke sathi ayifanele afunde ngempela ukuze abe udokotela ngoba usefakiwe abantu abafaka ibuko basuke befundile fanele afunde ke naye kwaba yiloku
Uma sikhuluma-ke ngamehlo bantakwethu sikhuluma ngokuthi umuntu ufika benimbulunga emhlophe angithi niyayazi imbulunga emhlophe sonke sinayo uma umntwana esamncane nje uthola ukuthi unechashaza elimhlophe angithi sitheni thina sithe ichashaza fanele libe njani libe emnyama uma uthola ukuthi ichashaza limhlophe kuyaphuthuma lokho mphuthumise clinic kusho ukuthi unongwengwezi ungwengwezi ke malivela kumntwana kuyinto ephuthumayo umphuthumise sibedlela noma eclinic uma futhi uthola ukuthi kuba noshintsho emehlweni noma yini ewushintsho emehlweni omntwana kufanele umphuthumise futhi eclinic indaba nje yamehlo iyaphuthuma
Plus, it's under book kitchen, Mr. Katz. Yeah, book.
Bambi Vutai, got a man in King of Mutana, only shasa sweet. Asazo, no muso one eye. A bacombe, but Lily swelling gala. Gilipituli nami ngilibuke ngenze konke ngithathe ngifake impephento yabonga kalakhe kodwa lento ikhona isihluphe emweni yini le uthi uzobona lo mntwana kuqhubekeke kwathi seno lokhuzana no 7 months ayi ngathi mina lo mntwana angathi angimboni kahle amxhumanise emawakhe kwena babo wakhe awukhiphi imali amise eclinic lo mntwana khona izoxhumana nodokotela ngoba le nkinga yakhe thina ngeke sisikwazi kuyigcina manje emehlolo kutola kodwa aboni ngempela uzodinga ukuthi ahlinzwe ayi balihlizi yaphatheka kabuhlungu yaphatheka kabuhlungu njengalokhu ngaze nganqaba naye semncane ukuthi akangahlenzwa ngiyithetha usazobona kusho ukuthi-ke sengichaza khona-ke ukuthi safike nje kwabo ukuyithandazela sakhuluma ukuthi sizocinikela ey'dalweni nosimthwaya ngazona zonke izinto ayi sibona akubonakali ngampela ewa lo muntu ewa khona ethi uyakukhasa khasa yasakazeke
Bono, Sabor, the Majobanan. What are you going to sell? Cool. Cassie messing one more leggy leg while a man touches me was sitting milling in the jar. The man first I did dance, I base a cellar serious in double. But certainly, noting one and exchanging eye lids, Saxon's cards, Gobble Bang eyelids, a clap a corner begs or and Zagala, cool. Bang name what the foot bang and Zelang of Shay Shanji, a hammer eye alpies. In Ice Castle's operation, the young passing a lengthy, like a plungi. To Melea and a sink on Jones Bank, Kulegi, sink on the name Collagion, and the young passing a plungi are cool. Hayi ngaya ke theater ehamba kahle le nto operation. Kwa right nje sabuye. Sasaphukhela ke futhi elinye ke lihlo sekho kwenziwa lona ke operation. Manje lesonto.
Mina ngiqala ukumhambisa ngoba nakuse kufanele ayo operate okwesibili. Bonke bayasaba nje basaba lo mzuzu wokuthi umuntu uyohlinzwa iyona into esabisayo ke le kubona mayese pumile futhi bayaphuma bajabule bemnandi bube normal emva kokubumuntu ade ne stress ukuthi ingane yathi isetheater ngoba ibuye ingenalutho ibuye idlele idlalele ingabi nalutho nje noma ilala ke phela isikhashana
Sanibonani. Ninjani? Kodwa kuhamba kanjani nje kumina enhle? Unjani lombala mina enhle? Unjani lombala? Orange. Oh, usubona ngempela mkandla. Ngathi nje ngibona sesi ilontshana iboza. Ah, sesi right. Intambo nayo ifaka phi? Eyi khandelwe le ntambo. Uhlale ifakile nje kubalekile ke anti wakhe ukuthi ne. Alright. Ukubaleke kakhulu kanti wakhe ukuthi njengoba anikezwe ile ntuzane ezibuku ahlale ezifakile njalo. Izibuko ke mina ehle ukukhumula mangabulala kuphela yazo. Khona amehlo ezohlala ezimahle ebuka kahle yazo ebona kahle. Yazo nokuthi anti wakhe ukuba unye kubalekile ama follow up. Uma ayethu nje nibuye 6 months niyabuya ngalowo 6 months.
Esenzi operation kona kungconywana akufani kuyenzeka ukuthi mhlambe noma uthe akabuke lapha ukuthi kunjani lokuya athi orange oh lokhu athi ku blue oh lokhu kuhlaza njengoba seyifunda nje kuthi into abele jangeliselwa zona ukuthi nasi